turi kumwe n'umutware wanjye Savie niwe cameraman nawe ndamuramutse
ubwo nzaba ngeze Siyoni nzaba mu buzima
kuguhimbaza
Amen. Amen. Amen.